Bashaka, ngamthola kahle nisahlile. Bambani kanje. Ngithi manje la, la la store la idule la, nimbambe le twiza
yodwa. Manje mntobani malini iphesetilethi njengoba sikele store.
Iphesetilethi, niyayithanda imali, ngizobona bese sibule. Phuthe imali, phuthe imali, phuthe imali. Ngamthola khona la ne.
Siyacela Abdul ukudla wena kodwa ungisize.
Khulekani bangani, mami ufuna usizo lwami, nizohamba nocinga isikhulu se-Coca-Cola. Mina ngizobe ngiqala ngimphekela ngedrinki. Hambani nimeleni my friendo.
Okay, I'll drink up some of the original.
Mina, come back, Nana, request. Go away, go away. Hey, we want so many things. Come back, Papa. Don't come back, my friend, though.
How? Bashan. What do you do? 50 rand, man. What's
it?
30%. 30%? 30%.